baseriwe kiyo tugira k'indisaha imwe ngo tuze gufatanya n'abakoropa nanone
ahubwo
tuzamura ibiganza
ahubwo yo babari babonye ku rundi rusengero bamadushe
tuzamura ibiganza yeme muntu wese azamura ibiganza Kumoja mafuna yataisha kabisa. Baada ya hukumu kuchurangu mkunga data.
Siku moja, mafuno yataisha kabisa. Murakoze.